Ladies and gentlemen, welcome to Jikela, Gipa with Fuckie, Kinale Rwabling, artist disco. Welcome, Mr. Rwabling.
Yeah.
First of all, can you introduce yourself for Romang, or Opela, Musko Mutamang?
Yeah, but I'm going to Mr. Rwabling, Gramino disco. I'm from Francis Town. I was born in Francis Town in Mukalaka. So mm-hmm. Mino disco kono go dira kora tanto ta.
Eh. Ya go rebolela. Take us through your journey. O simolotse yang music wa disco go tlileng go rotsa mo music mo disco.
No go re bogolo go tota tsanzikere mushimane. Ke go tsota ke rata old disco. Disco ya bo Peter Tenethi go vuelwa go iwe. Then go gore re ke heletsa ke rata. Go gore ke heletsa go ithuta le gone go letsa yalo. Ba tsuna ke ithuta go letsa go gore re yanong. Ke tsena mo go one music wa disco. O di simola go tsanka disco. Ke tsare ke ka bo dingwa ga tsa bo ma 2005. Ke go nene ke re simola go gona le band re tsanka live re tsanka yone disco. But ke ne ke tswaga ka lentse ke le motho wa music hela go tsanka dikatara, di keyboard go tela. Mr. Rwabling re forma ya la maloba ya la bo 4 years back re simola go recorda album ya disco ke le nosi because ne ke dira le ba bane group yana ke rata ke
ikemela e gone ha o tsena mo music wa disco no inspirelwe ke bomanyana bane ba ntse ba le mo music wa disco ona go nosi mo lo
go ne ke se mo lateng ko F2 group o tota ke inspirelwe ke re mo ona go te Lawrence yana ona na le group ye ne e bitswa go te Love and Harmony band ne tsamka disco. So ke bona ba tsamka tso disco di katara tso ditso yang ke go lebo ke go dira gore ke rate ta ke le tsa ke dira le bone la tsuna ke dira le bone be le gona go ta go heletsa ke tsamaka go F2 group o don't be le bone le tere re tsama tsamike le life mo rantsa go tsama go ta ke tsamika gape le go le Rwaza ile o itse Ruben Kikan le Rwaza o di pina tsa passion killings bo moxilo then we ke ta ka go tsamika life le bo za ngwana ga 2014 go thelela go mpeng ya ka ntse re tsamka yone life ya
go bona ka bua no di album di le kae o ntse le Mr. Rwabling ya
ke le Mr. Rwabling ke na le album o tota ya e lo ke Mr. Rwabling e one but una di album tse ke di dirile ko morago ke na le batho gongwe di ka tshwara bo 4 ko morago kana 3 bo gongwe then ye ya Mr. Rwabling ke yone ke e dira maloba. Ke yone e ntšha
ke ngwa gone
mapantsula e lo ke berekile le bone bo sejametsi mo teng berekile le bo morumo albumong ya teng so gompieno ke ne ka nna le single ene ka e dira le yone ne a tswaela malobanyana tsare ba e bina batswa
e gone mo albumong ya e buang ka one o berekile le bo mang mo go yone e ne mapantsula
albumo ya mapantsula e ke ne ke e producer ko ga mru ga le itse the late mru ke berekile le ene mo album ya teng ya bekiwa ke sejametsi e le gore sejametsi ke mo direla album gone mo studio mo e le gore ke tsaya gore mo dibeke tse di takana kgwedi e tlang e tabetswa ke eno na a opela mantswe a la basadi ale ke tsaya gore I think re berekile le bo 3 mo teng
okay ne re kore mo studio sefe
ne ke rekora ko go mru kodi studio o kanye
rona go ya go ntse mo music industry yana ke batla go itse di artists tse tem tso dira tanta tana yo top 10 disco artist tsa
tse di dira ta
e tse 10
mo Botswana kana
ya go tlhela international e
no na tsa disco ya ka ke go boleletse ke motho a le gore ke rata old disco artists tse lo tota tse ne ke dira ta nga gore ke re ne ke rata Peter Tenethi ke rata Vuelwa ke rata Chico mme le ene then ke rare ke tsa gore ne ke mo rata bo Don B ba rata Zangwana Makhuluskopo bone bo sejametsi le ene Khoza ebile gape Khoza ke gona le pine e le gore kile ka mo itirela e tabe le temo my silent le yone nna e dira gona go nna le bone bonkamo go the ma glow ke tsara ke ba thola ke ba rata mo mmino wa disco
e go na le ba go tsi di bina tse 5 tsa disco se reng ha di lela ya la gore eish to the bina tse ke di gona go thatsa hello itse e le tsa batho ba harologaneng hello ano tse le gore ha o dire tse
e ya bona le pine engwe ntsha ntsha ke tsho go te merwalo e ne re dira mo studiong ha le yone ya ga makoloskopo to tapine la elela e wa bona e
to e a go thatshelo
ne le yone ngwe ya ga zangwana e tinyana ya re tabina ne ngwe ke ra tantata khoza mkhuzeni le yone zumba e bitso go te zumba dance mo album yo na my silence ke re mo na tele yone e ba go nna le ga ma glow ya foromane le ke pina ngwe le ra ya tsame ka go
Wa tsara. Eh. Wana ka ka le ka le mo o pele hela ka na le go bina o gona go bina.
Ha go tsamika le mo go nna ha go setse go tsana mo go bine. Ke rena I think ke jack of all trades go tsiki go letsa keyboard ke tsiki go bina. Ke itse gona go opela go hotela
to. Eh. Ha o dira dipina na a go nna mo go thusa nga go kwala yana. Kana go ikwala tso tlhile dipina.
Na dipina ke a ikwalela gape go ka diragala gore gongwe go nne le motho o nthusang go kwala re lebeletse gore go tshelwa yang example yaka re dira album ya ga sega ene se jametse album a tere kopile makgolo ra e kwale gore go kgone gore go neto wa bona go varie yana
abana o kile thusa bangwe go kwala dipina go tsa disco
ke kwa ke thusitse batho ba bantsi tota go tsa disco
bona mo music mo disco ke se go inspire le gore mo nakong ya gompie ko bo sample mo go one go na le di artist disco tseno gore di nantse di leka gongwe ka re go thatanyana ba ka re bona le go itsapanyana ba ntse ba boela mo go one yana gore wena ke se go pushang le mo nakong ya gompie ko bo sample mo go one yana
ke gore nna music wa disco ke a o rata thata mo le gore gape ke gore se se dirang gore ke se ka tswa mo music wa disco ke lebaka la gore ke a itse go oletsa nna ke a iteletsa and yanong gape le tsone di-artist ka bontsi di ata go go nna ke ba direla yano so ke gone go go nna go nkgodisa le gore ke nna ke letsa keyboard malatsotlhe ga nna ke letsa keyboard malatsotlhe ka bontsi di ata go ata datse o bona ke kare ke a kgona
ya re ka boela morago mo botshelong ba gago o goletse kae o tsene sekolo ka yana
nna ke tsene sekolo ko Francis Town ke ntse ko Francis Town ko masmenyenga kako ke gone ko ke tseneng teng ithutetse teng music thata pele ke le drama ke acta kore wona nna I'm the definition of art gore tota ke motho e le gore ke motho wa art tota art ke raya tsone tsotse tsa go dikatara tse goe bathwadi tsone tota ke a di rata ke tse di dira gore gape ke se ka baka tso mo musiking ya ka bona ke tirile studio yana ke batla yana ke tswelele ke ba recorde bo makholoskopo ke ba re bereke rote
gona ka re o dirile studio yana mo studion sa gago o se o berekele di-artist di fe mo studion sa gago mo nakong ya gompieko
nakoya gompieno ke rekodile khoza ke rekodile makholoskopo ke rekodile speed ke rekodile sejametsi bua ke ntse ke rekoda letsame gape nnyaa ba bantsi ba ata ba bangwe baata ke ba direla di-instrument yalo ke diretse blocks album entšha ya ga blocks e ne e tswa gone ga album ya ga stevovo le yone ke ntšhantšha o ka e reetsa le modiredi di a letswa ke dipina tse e le gone ke dirwa mo gone gara
mo dipineng tsago ke e pina ka reng yo performa bo ka seko tlhoko go e performa e ba tsona ba e ratileng thata hela ga o tsene mo music mo disco
nka gora kere pina e le gore e bogale kgotsana batho ba e rata tota etswa gote tigelileng tigelileng go tewa gore re nnetse mo lehatsheng tigelile o fa re nnetse go swa ke yone e le gore batho ba e rata pina e le thata-thata ba a rata le ya mapantsula mara yone thata-thata e ya ke sa eletsa ba kampola
gona mo disconyana go na le di-upcoming artist tse di tlang mo disconyana ke bo mamba ba bona ba ba tlang sentle mo music ngona disco ba bona mba ba lekanyana ba tlang sentle ke ra ba songwe ba itse mona go nya gompieko
nga gora kere ha o ka lebella bo two brothers tsa re ba ite ka re bone bo nkamo ba ata ba ite ka mo di upcoming le bona bo se jametse ke tsa re ba ithuta bo se vavo ba ta sentle blocks example ene blocks rapele ene ke tsare wa tasin take upcoming disco but le one ba tasin ta ka re tsa dipina tsa bone ta khona u dor nyaming ha go tsama nya ta tswa jo tse thata
okay ya mo ne tla gone di vende tsa re tsho le hela mo go yona ke di fe yana go go tsomona go nya go mpie go yona re ka
nya ke tsare di event ke
tsoka go bona go
Harris re ne di event tse dintsi ke gona go tsame ka mo di bare mo le gona gore e ya gongwe bo day by day ba re biletse di show go go joaneng go makaleng in fact tota nna kreya ka go boleletse go ntle gore go thoke tsame ka music we have got a band name we bitswa themasganda.com ho re tsame ka di jazz jazz si disco but gona mo ra tsame ka hela lo mo di bare le mo di show tota ra video a tota
e ha batho ba tla music wa go ba ka bona kae a ba ute mo di interneteng kana go na le number e ba ka go letsang ba tla go reka di CD kana yang
e number e teng e ba nteletsa mo gona ba batla go reka di CD tota di CD ra gore di ra re na di tshwaretse ya ka itse re go di piracy go eng nyama la tsala ke go letsa re buisana o tsanya madi ka bo orange money le ke go runella music ya lorga go runella go tsana o reka CD mo di internet to time is re se re tsi mo se ya o tsenya go gape ya kwa tlo bona se go re ba go download hela gore go bidisa jeli
go bo tsa mahala
e be nna tsa mahala no
e o dirise ma go record
record
e mo tsone go la penya no o ka mara wa reng o kopa support mo go bone mo ba tsone go la pemba le gore ba ngi mapantsula ba ngwa se mapantsula me yo go patlotletso a bone yana gore ba tswele ba go support
ga ke gore ba tswana go lapeng gore ba reke music wa rona ga re leletse ba reke dipina mo go rona ba se ka kopa go sharelwa dipina tsa rona ka di WhatsApp e gona le go ata WhatsApp batho ba share dipina tsa rona gone go yana ba ka nteletsa mo mogaleng wa 7744 5100 7603 0074 ke tao buseletse 7744510076030074 ke yone nambara yami batswana a ba nteletse ba bue le nna ba nthotoetse ba mpitse mo manyalo mo ke ba performer yaka ke buile gore e ke masomo go bineng
go na le netla kana malobana ne ga dingwe nyantse di gamorago tse 2019-2020 ne ga tla corona yanong ka tla go tsere mo ya gore ha ba bolo go simola music yona gore COVID-19 ya affectile yang music career ya gago and o ne wa kgona go overcome yang
go mo gore bolaile tota thata ke gone mo go neng ga re bopamisa tota ga re tsenya tane tota ne re ole ke gone o ka re ga thanya ne re thanya e le gore yang ke kgantsa go di bara mara e a go se go ele sen tota COVID e re diretse mathata re diretse mathata tota ka bonya ka bonya ne ke tsa re go maume ta boela go se gone o ka re ra simola go a dira sebona
okay any project you are working on right now yana gore project sa go gona na o dira
wa project ya me kana tse ke di dira
ne project te hela gore o gona na mo project tsa bo mang kana o dira e
la la ga gona yana ke bereka project di ka tshwara 4 tse ke di dira e setse e jule setse e le ko radiong stivavo setse e le ko radiong blocks setse e le ko radiong le one album e ke e dirang gompieno yona ke ga makholoscopo ya ga speed le ya ga sejamitsi but ya ga makholoscopo e hedile yone e radi ela e tshwanetse gore e iswe radiong e be phatala tswa botswana dilo tsejo ya ga sejamitsi ke yone re ntse re e hetsa yana gompieno e saletse ke go mixwa le go masteriwa ya ga speed le yone saletse ke go mixwa le go masteriwa then ebe go taya meano e ntšha e le gore tabe ke e dira le rere go ngwaga te bisto ga le roa metse bisto wa bogologolo wa monna mogolo yone go tousile ole banna ba di-disco ba batona mo botswana tabe ke dira album le ene ka re makala ka re o tere tabe re ta re betsa album ya sekala ka e taye ntšhantšha ke sa gore le e sologele mokgweding tse di tantse
malobane ke na le khoza mo khozeni ene a bua gore o bua gore mothuse mo albumong ya go e ntšha ya my silence e le gore a re re release ka ditiri tsa September ya ko maung
ke yone pina ne ke go bolela gore ke tile ke mo diretse yone pina ya Zumba Dance ebitsa gote Zumba Dance pina ya teng e tabe le mo albumo yone ya My Silence ke nna producer wa
yone okay e re lebogela nako ya go tla go tla ka kwano re tla go interview ka kwano ka ke tla go pere go pana mona go nyela tela mo.
E no la le bogaka.
E thank you. E motsona go la pain ne ke na le Mr. Rwabling. Ke na Mr. Rwabling ka go nne ke ne ke tla go mo le pololo ka go nne go studio sa gagwe. Ke tla mo interview. Ke tla go pere go pana mona go nyela tela mo TikTok ke bidiwa Fuckie pictures, mo Facebook ke Fuckie pictures, mo YouTube ke Fuckie pictures. Thank you.